bumi turimo turabashyitsi oya oya nikagushuke dufite gakondo yacu twateguriwe na Yesu aho tugende kandi twihute turi hafi yo kugerayo
kugerayo